Abanyamahanga sha zumbuza, 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 zumbuza.
Oh, you know Musanze. Come on, Pasqui. Raba kuno
Musanze. Raba, raba,
raba, raba, raba, raba,
raba, raba, raba,
raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba,
raba, raba,
raba,
raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba, raba,
Aimable, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda rero nkuko mubibona rero guverineri Fred Mufurike ndetse na abanyarwanda mu byukuri bitwara neza muri no Tour du Rwanda binacuze akaba ari n'umukinnyi mu byukuri wavuga ko ari umwe mu bakinnyi bejo hazaza beza u Rwanda ruteze amaso murabizi mugisha muyize numwe